this world, nobody's perfect. We all do mistakes, so forgiveness is all we have. And we only got one life here on this earth.
This one for you. For you, you, you.
Mimi mwanadamu sijakamilika, hadi siku ya mwisho watapumzika. Usisahau zuhara kosa malaika chonde nisamehe. Usara zako na upole kadhalika, lakini wazi haviwezi kusawika. Najua ya zuleki ya kiwakika beri nisamehe. Namaliza wiki, nyumba nisifiki, simu za kose shiki, biza na marafiki. Ona, lakini wazi vinivumilia vingi, tena venye zamani.
I'm sorry, 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 so lonely, lonely.